Mandi bulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika ingakumbi kuni balandeli bebhola lethu kwizwe lethu seliphinde lafika ke lo xesha lokubana ke sidibane ndinothulele ezemidlalo ngobunjalo bazo baphulaphulike lapha ke siphethe umba ke ophuma phaa kwaye ngumqeqeshi phaa kuqela lekhayizathu uVV uthi kuVV bawuphulaphula yena ke uyasazi sisombululo sengxuba kaxake xake phaa iqela leKaizer Chiefs uthi uyayazi unayo isolution ke yezangxaki eziphethe phaa iqela leKaizer Chiefs. Ngamanye amagama ke uVV uhlaba ke umcelimngeni phaa kwiqela leKaizer Chiefs. Uthini xa efaka umcelimngeni ngelipheleleyo ke uVV ufuna ufake igama lakhe kuluhluke labaqeqeshi ke abazoqeqesha phaa iqela leKaizer Chiefs, ufuna ufake igama lakhe kuluhlu labaqeqeshi ke abazokwazi into yokubana beze nesisombululo phaa kwingxuba kaxaka ke qela ke leKaizer Chiefs. Baphulaphuli loo nto ithetha ukuthi nguVV nelakhe igama liyavela kubaqeqeshi ke abafuna uqeqesha phaa iqela ke leKaizer Chiefs. Baphulaphuli abaninzi bazamkhumbula kuVV into yokubana ngomnye wabaqeqeshi ke wayekwayibamba phaa iKaizer Chiefs umfana omdala weka ekhona amaginqiginqi kodwa umfana omntala ke noko wayibamba kakuhle ngoba umdlalo wakhe noko wawungambanga omhle kakhulu kwakuathekwa ngendlela e-right phaa umfana kaVV. Ndiyabona ke abantu abafana noVV noSolenazi umdlalo wabo omhle phaa kuqela leKaizer Chiefs kodwa ke uye uphinde uzibuze umbuzo into yokubana ke ngaba yintoni na iyabenza into yokubana babe bafeyila phaa, yintoni na iyabenza into yokubana babe ke bayaphuma phaa kuqela leKaizer Chiefs. Ngoba ndizamkhumbula noSolenazi umfana omdala into yokubana ke wayesebenzisa pha osiphelele ntshangazi futhi umdlalo wakhe umfana omntala naye wawumhle kakhulu kodwa iKaizer Chiefs zange ke ibe nanto esandleni phansi kwegama lakhe umfana omdala. Siselapha ke kuVV baphulaphula fulake ndivenga into yokubana nina ingaba niyangqinelana na nale ntetho iphuma pha kuVV xa isithi uyasazi sisombululo ke esingasombulula ingxaki ijongene neqela leKaizer Chiefs. Nethetha ukuthi ke uthi uVV nguye ke ongakwazi ukhupha ke iKaizer Chiefs ke kule ngxuba kaxaka ethe ajongana nayo baphulaphula. Nani ke ndifuna ke niyitshone na ngokwenu baphulaphula into yokubana niyamngqinela na uVV xa ethetha ngolu hlobo okanye nithi nina makaphinde anikwe zithuba pha liqela leKaizer Chiefs pha uVV. Andizuthetha nto ke thina silibhola lethu kodwa sakunicela ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.